na me wo empaibo mu enedu ehye baabi na enna ngotwe mu no da eto so ngotwe no me bo mpae sa 18 hours don wire edu enwotwe nti da eto so enkron no a me bo mpae no na meti e wo soro se wore bo senku na wore hye onyankopon enu onyam enti meti sade ne e wo soro enti asafu dom yiso monka me ho maye nyina mum na afei yen nanase na wadi nkonim amaye enti enase dwom ene yede be ma no ayeyi dwom ene yede be ma no enti sania empire bomu di me kopie ewrade anim no na meti e wo soro a eye se asafu dom ne nyina so nka ye ho na nea oyɛ wo soro ho no yenso yenye nasase so yen hini kristo awadi nkunim no yemfa enase ema no yemfa ye ema no
it was so